sibona umuntu ebhosha ejabula futhi ibutho lapha nesazile likuseka kakhulu
mina nginama toilet emzini ka baba khona umuzongena ama toilet wabula umuntu ebhosha ukho umuntu ongaqhebhula I toilet athi bethu uyaphumula athi bengithi ngiyaphumula chuna umchunu chuna ushwele shwele bengithi ngiyaphumula kwaqhebhuka lo sinki lokuhlamba izandla ama kwathu bhosha phinda waya komunye umuzi kwabhajwa amashawa kwabhajwa yonke into eke unamanje kusenentelezi zakhe zangaya kulowo muzi wageza ngentelezi amakhivi lithe entelezi afika nayo hayi hayi womgo echunu lapha imamba imamba isibiba semamba isimamba mamshaya umuntu kabuye mana kushawa bani
Zulu mnyumukile zimhlophe njengamanje samukela ugojasi it's okay ekagaza FM uDJ happy girl
Urise baba
uyaphila
ngiyaphila unjani
yazi lokho sacinana lapha kuyi all white namanje ngiyabona
futhi siyakhazimula
namanje
simhlophe ingelos
sethi ubi fika kuhlezi umuhle
nangithi mina I'm aging backwards yabo so bayadideka ukuthi ngithi okay noma yini bese ngithi ungasibheki izandla namadolo zajumpisa
mfethu siyakubona la kwamvilasa namhlanje kuhle kudeliwe mhlophe ungathini ubungela lensi izo no na kakhulukazi namakhosikazi anayo noma nomama bakwakhe
yeah ngithe before ngifika la mengiposta on my status I was like umhla ka mabhodisa ngase ngithi in brackets lo owangenzela ikhishi ngoba mabhodisa
adume ngokuthi
hayi ikhishi lami
yakazimuli
however he's the best all I can say is I'm happy for him umabhodisa is a hard worker sazana naye for iminyaka and I'm happy for lento akayenzayo for omama bakwakhe uNkulunkulu azambusise kwande aqhubekele phambili ile nto engayisho
ngikhela ukuthini ubukini ngizima Africa kwaZulu Natal kwenzeka izinto enjenge lade ngibona la ekhaya umuzi uyakhazimula yonke into inhle nani nikhona nengosaziwayo wathini ukugqugquzela ke nomunye umuntu okubuka le video
into engayisho guys imhlaba ikhona kodwa kukuthini ukuthi siphume sihambe sicheck ukuthi ikephi nemhlaba la sisikhona guys isembumbulu kodwa mobuwa lo muzi lo ngathi kozimbali kozinga komhlanga inini into ebalekile ukuthi asifune imhlaba mesithola sibiye sikwazi ukuthi sakhe kuyona sokwazi ukuthi sakhe lento sifisayo nesithanda for imdeni yethu
nje manje ongena emoyeni nje manje
ngongena kakase FM 7 to 10 pm with ugojaso kakase FM pre party
exactly
kabi
nje manje mbukeli vuli kakase FM kodwa ngihlaba amazwi ngaphetha ngawo namhlanje ungathini
ngingathi bafethu sobona namhla ka 2 December beach festival here kakase FM
the
people's park I believe in lasekhaya ngeke ngihlale ngayiphush
yes
people's park sobona khona otherwise u DJ Happy Girl coach asekhakaza FM ningangithola on all social media platforms at DJ Happy Girl SA nizobona ukuthi ngenzani kuphi nobani shout out to you sikhokho sabo
yeah sibonga kakhulu mbole hlanga operation iyaqhilaza sihlezi sihlangana naye u Gorgeous bese kape nami ngibongizamela
umuntu but abantu hlezi ngibatshela ukuthi u Gorgeous wami akona lo ka Gorgeous wesingisi
yabo
mina ngasembangene ematshana so
yilo
samaZulu yilo sizulu kuthiwa Gorgeous so ngilo Gorgeous
man Happy Girl ekhakhe samaTshana
uyabona lesi sayikhula yabo ukaziqondi kahle ama girl yabo ngathi nje abakho bahle yabo ngalendlela but ayingahluba angahluba mtaka baba hey look at this ay
lapha umusa matshana shothi ukwesakithi kwesakazungu
exactly kwesakamthethwa ila ngakhulela khona ngazalela khona
all right sabonga coaches
thank you thank you
mbukona hlabu production iyaqhilaza awuthi iyaqhilaza
iyaqhilaza kabi